telo mar siasa mar pinywa kotelnwa gi migosi the right honorable Raila Odinga gi mama Aida Odinga, governors magwa mag Nyanza, aneno migosi Dr. Buru Odinga, elder Marwa, wajumbe te amoso ni bwana asifiwe. Okadwa wacho mang'eny alionesa tuchinkanga dui nyange mama ket vilimani ward. Omea nafas kama tena introduce MCS present to due to constraints of time aneno kama mheshimiwa wandaye nyisa ni mudo gichunga chunga kama gibete waheshimiwa makisumu county uchunga kama gibete mudo gifuwa kotenle gigi majority leader mara mano jatenda. Ero kamano waheshimiwa waheshimiwa Mutembei county kotenle gigi migosi ogindo aneno kanyo asanteni sana. Waheshimiwa kutoka Kakamega County, jimbo la gatuzi la Kakamega wako hapa, asanteni sana. Waheshimiwa kutoka Migori County wako, asanteni sana. Siaya County, waheshimiwa kutoka Siaya County wakiongozwa na mheshimiwa Kode, asanteni sana. Adwa wacho matin jodalawa kapo katieko. Ker mwaiko kawuono jaduong'o piyo tondi nyocha en ng'amo riere kendo riere tir e telo maru under the patronage mar right honorable Raila Odinga, kendo setiyo moriere emomiyo dhano biro machalo kaka dhano chalo kanyo. To wan kaka siasa jakom ang ning'won na kechane wip mar assembly, assembly marwa nyo MCS moka par gareyo opusore monyiew gi jouda ng'ama nyo otero gi kuru en senator marwa miluwo ni Professor Tom Ojienda. Washindwe awachi koso kikawachi, awachi koso kikawachi. Kwa iko ng'amo riere ka ker kama to wan under the leadership of Professor Peter Nyang'yong'o. Professor Peter Nyang'yong'o ema miyowa direction, Professor Peter Nyang'yong'o ema miyowa direction Kisumu ka, nikeche ne jakomo kete modo guide wa Kisumu ka. Jogi nochako chando wa governor jakom chon mana kwa yero speaker kendo jienda nokawogi molal kodgi Nakuru, kendo nitie jopati moko manojoingi masani be aneno ka duogo duogo tiendi ka. Sama ne wabedo kod Royal City kacha jopati ge manodhi kodgi molal kodgi Nakuru nikech nomigi pesa. Emiyo jakom wan jopati go nyocha wasebedo gi profesa mwagologi ma jakom wasani nitie kamlo ni Paul Akeyo. Paul chunga ni kabibete Paul nika mae jakom mar chama masani wang'eyo under Professor Peter Nyang'yong'o chini ya party leader malwa Raila Amolo Odinga. Emiyo jakom wan kisemi wa direction mane mwaluo pile pile joja ladu awacho ni jakom kowacho ni left left right backward forward. Emomiyo jakom wan weche ni wacho pile wadhi chung kodi, wadhi dhi kodi, wadhi dhi kodi kamora mora nikech sirikal mantie ni to wan kaka nise wacho ni ok warecognize, ok warecognize. Wan gi sirikande ang'wen machielo telne gi Gladys Wanga Jasuno Tegno, wan gi Jim Kenga, wan gi Professor Peter Nyang'yong'o, wan gi Chila yako uchiel viokuwa sirikal mane machakidwaro kendo mang'ato wacho ni otiyo gi sirikal. Ni MCA betiyo gi national government, MCA to tiyo gi national government na awuoro kuma MCA mowuok kabonyo kanyagwal kie mowuok kure ni bitiyo gi national government. To Professor Peter Nyang'yong'o to nika onego timne gi development washindwe. Ero kamana wacho mang'eny. Majority leader mara be nitie, majority nyalo riemba tich, majority bika ing'e ni mane boss na e county assembly jakom kihiena onyalo riemba tich, onyalo riemba tich jakom. Ng'eni en emowacho taluwo, en emowacho taluwo. Erokamano. Yakom jamane majority leader makuwa bedi assembly kata end mutebu documents temak professor Peter Nyang'yongo in the floor of the house. Antijan muna tisekond. May I second, Mr. Speaker. Karibu majority leader.